Somebody put in my heart for lockdown, oh lockdown. Girl, you sweet life, Fanta, if I tell you, say I love you, come out there for me, Yangam, oh Yangam. Not tell me, no, whoa, 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 I'm mellow. Anybody find situation, I go use it, then I'm mellow.